diocese.
Boyamba tidzoguti bungo la Meseya likukhalira maiko 80 aku East Africa. Maiko amene wa ena Malawi, Zambia, Tanzania, Sudani, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Zambia. Kufunikira kwa Meseya kwa kuti Boyamba ndi bungo la mpingo. Ndikuti maiko 80 amenewa ma Episcopal Conference wonse kapena mabungwe a mabishop maiko amenewa alumikizana pamodzi. Chifukwa chani alumikizana pamodzi? Chifukwa chakuti maiko amenewa muli zinthu zofanana, chikhalidwe chofanana, mavuto ofanana, ndiponso zabwino zambiri za chikhalidwe chathu zofanana. Chifukwa yake maiko amenewa analumikizana pamodzi kupanga ndithu bungwe limene la Meseya. Kufunika kwake ndi mabishop, ansembe, asistere ndi akristiani ake. Ndakuizana kuti tiyeni tifalise uthenga wa Ambuye Yesu munjira imodzi, mu umodzi ndithu, chifukwa zimene tikuziona ndizofanana, zimene moyo wathu ndiofanana, ngakhale chikhupiro chathu tithe kufalisa munjira yofanana. Choncho bungwe limene lofunika kwambiri chifukwa tikufuna mu umodzi tifalise uthenga wa chipulumutso, uthenga wa Ambuye Yesu.
Ndiyetu ndimafuna kudziwa munakhalapo ni msonkhanongano umenewu mu chaka cha 1979 komanso munakhala na msonkhano umenewu mu chaka cha 1995 komano ndi zabwino zanji zimene dziko ngati la Malawi lapeza kuchokera misonkhano ngati imeneyi?
Ndi zambiri Boyamba ine amene ndikunena panopo kwa akhristu onse achikatolika. Kupyolera mbungwe la Meseya ndinaphunzira ku Catholic University of Eastern Africa kukuwea. University imeneyi ili ku Kenya. Ine ndinaphunzira konko. Lero ndine bishop wa mpingo wa Katolika kuno ku Malawi. Tili ndi ansembe ambiri amene anaphunzira ku sukulu imeneyi. Tili ndi asistere ambiri kumaso a Kristo eni ake amene anaphunzira ku sukulu imeneyi. Choncho ndikofunika kwambiri. Tachiwiri, taonani miphakati kapena malimana. Miphakati kapena malimana anapangidwa kudzera mbungwe limeneli. Lero Chikristu chikukula kudzera malimana amene anapangidwa kudzera mbungwe limeneli. Taonani bungwe lija la CCJP kapena la chilungamo ndi mtendere linapangidwanso kudzera mbungwe limeneli talumikizana maiko onse 8 kuti chilungamo ndi mtendere zifalikire maiko athu. Kumbaso pali china chimene tikuchita chimene ndithu maiko amene wawa tikupita nawo sogolo nkhani ya kupemphera mchikhadule chathu pa chizunguti matchula incarceration. Bungo limene limafalisa zimenezi. Choncho zonsezi ndi zipatso mwazina zimene bungo limeneli limathandiza kuti lifike pa sogolo ifa Khristu achimalawi.